ndaze nasinza ntya watanye linya omukwano gw'omunjugu konda sekitange uyita amanyi gange Yesu olwasoleta nedda ologoma ya yuda yekwayamba banaku obadde wokulwange twala ekitiibwa Bakonye kogwe Yesu Omu salava wagamba chwede Eminge jakukubwa tenze jejimpo nyendwade Bo wafano swaziwa mwantu nefune chitiba Mungambila beyo tuine linya
Lili na manyi